akuhlanga nokuhlanga inkosi yazi khona into ethi sengiyacela nkosi ukuba ngiphiwe ke amandla engiwadingayo ukuba ngifikele nokuba izinikuko zingihambili ena Yeah.
Ngexesha bezalwa kodwa kuthe ekuhambeni kwexesha umama nomama kaThokozane wasishiya. Kodwa umama besithi mama kumakhulu wethu kodwa waqhubeka wasikhulisa umakhulu wethu. Ke mna ke ndingomncinci qale uThokozane kwaze kuthi gogo agqibele unqanda. Wasikhulisa umama uThokozane eyekweko phakathi kwethu. Kodwa sakhula kakuhle. Thokozane bendivana naye mna kakhulu. Thokozane yonke into ebendibalisele uThokozane into zakhe. Kumbula ngenye imini ndiava ekukhuleni kwethu. Ayiqala le nto yakhe yomculo uThokozane. Wayiqala noyoyo kwakukho laa mculo wawuthanda udlala ekuseni mandawongilakis laa mculo ugrarama dana wawucula waqhubeka noyoyo bemane bepraktiza le nto yomgrarama yomgrarama. Wabuya wathi hey mna nganqa ndiyaphuma kule nto ndiyocula igospel. Wayehamba enkonzweni uThokozane wacula efakwa. Ndikhumbula inoba last of last month esandondibonisa ifoto yakhe embi ebhityile embi mani emde esithi tyini ekhumbula le foto ngelaa xesha wayemane ecula ezicaweni ecula igospel uThokozane. Nalapho waphinda wathi ndiyaphuma mna kule gospel. Waza kulo umculo uthi intoni le umculo afro pop into ezinjalo ndabona awuthandile ke lo and ke ukhula kwakhe mose bengekho bukhali ezintombini kodwa uthe wongena kule afro pop ndabona uba hey hayi mntakawabo namantombi ayamthanda kodwa uculile wagrarama wasuka kwi-gospel kodwa uthe wongena kulo umculo ha amantombazana alandi ndithi naphaa elalini bebemfuna ndiyaxa uthe esakhula njalo kuThokozane kwafikelela ixesha loba athi uza koluka phofu kwaleyo uxelela mna ayaziwa ekhaya suke highway mna ndifike enxibe ushoto ongaka nesikipa sasimaron athi nganga ndizawuba ngubhuti ndithi nini athi namhlanje ndithi namhlanje athi ewe namhlanje ndiza kwangubhuti namhlanje nyani leti kwakuthiwa uThokozane ngolukile wabuya uThokozane Oh, and before I go look, I want to get a mic. Next speaker says, hey, we are tired of Tula. I'm good as I'm telling you. And just bass up in Lapina. Oh, tie up and go, Kapunuku, like a bestia pile room in Pine Latin. I figure up and this is Nana Isa. I think Joma when I was our landing is a hoot, Nandit. Now when Zamkula hoot, Nandit sent you to Gazani, Sikulaka hoot in Azani as a motion. Even Upuzolani, the debate in the attic, Wako, Paga, Mrs. Santa, Wako, a better now once, some appeared. Is it when I'm going to delay? And even when I get Tasha, Abuya, Yoyo, go look at him, that is what he put him in a go. Uti and was out in what he put him, that over 90 and over 93. And what you are taking over Mamakanoku, Snake, put him out to put Gabai. I don't know if never ever put wound. Thomas and then him Tanda Kakulu, even Baba, Abigandi, we are Hamba, M. Kemu, we see and detective, and I am going to bed. What him this one? I didn't deserve a right. Now I'm the shadow get him. But ever Sulis have been planted by Lengona, who took never go to get Lengona. I pilang, that is an uncut to Sueneki, it's all. What Umakuluan gain you mean? Umakoi Kukufa Ngoba Abanya Bangaban is saving a pambi. Shoundi, we are Tibana. Na upambi, unga koi kuku.
Kos kakulu, bangulu nganga kuzi, kuzelega kusisi, bongo mami, chikoko nganga. Hache, mamba na ufipiti. Ofanelu meetwa koto nganga, chini.
Diabetes.
Diabetes, alendo wa mafuti puti.
Ewe.
Thank you so much. Tip on the jungle, go to work.